Steve, mambo.
Poa sana.
Uko fresh.
Mimi niko guda guda. Msitupe hizo mkebe za doom, nitakuwa na wawekea juice ndani.
So spell for me the word Mrs.
MRS.
What?
MRS.
I bet most of them.
Shh. Just kiss me.
Nataka nikope sugar candy, ama nikope banana.